Sangena ke singaqali ngalo suku namhlanje is Wednesday 27 July 2022. Wednesday ke lulo losuku esiphatha amagqabi namaxolo siphatha ingcambu xa siphethe ezo zinto zokunyanga. Namhlanje siphethe umngcunube bathi uNongamela iziziba. Liyeza elihle ke eli, liyeza abantu abaninzi abalaziyo elikhulayo kwezindawo zinemifula. Yabona wena mntu lapha ecofa imvaba, phakathi kwecofa imvaba nengcwabo. Na liya elayeza lininzi kanye apha kwe R61 sincokola ngayo ke loo nto kuthiwa ngumngcunube. Singekangeni njalo ke ndisakhumbuza ke abantu abahle uba ilizwi liseyingxaki, yiloo nto ke uzawufumanisa uba neevidiyo ezi zisentathu okwangoku de kulunge le ngxaki ndinayo is being attended to. Ingxaki ke ebungqabarha yelizwi. Ndizama uthi ke abantu abahle ungathi kuba enye iividiyo ungazifumani ucimbi noba nguwe luphoswayo a-a. Sisayenza nje uWednesday, Friday noSaturday. Masingene kuyo ke incoko yanamhlanje apho siphethe khona umngcunube bhathi ke kuthi mandikhumbuze uba wena mntu obhalisileyo for ungena kwisikolo samayeza ndibabonile ke abaninzi sebethumele abanye neemali zabo siyaqala isikolo kule Saturday. AP i-first Saturday ka-August. First Saturday ithi ke i-rule nizawuthi xa nigqiba okanye xa kugqiba ukuvala iform uphela kwenyanga nifakwe kuWhatsApp emva koko ube ufumana ke ngoku i-communication apha ekhaya ethi kuzawuthwani xa bekundawo. Nisigqibile ke intshumayelo yasentabeni singena kuyo incoko yanamhlanje yawo lo mthi sithetha ngawo. Eyona nto sifuna uba uzuyazi ke ngalo mthi, lo mthi ngumthi ofumaneka kwindawo ekufutshane namanzi. Uzawuthi xa uhamba along the freeway uzawubona nantsiya laa mithi idwelile but kube kungekho manzi. Loo ndawo ithi kwakuhamba amanzi ngoko. Ilizwi liyandiqoba ke abantu abahle nizawunyamezela. Ichaza loo nto uba kwakuhamba amanzi ngelo xesha asayekile ke amanzi mhlawumbi ke kwadayivethwa i-direction lena yomlambo but uNongamela iziziba uyabonisa uba kwakukho apha amanzi. Njengoba sisathetha ngeli gama lithi Nongamela iziziba sifuna ungabi confused because buyajonga apha kuFacebook baza kubonisa izinto ekuthiwa ngoNongamela iziziba ihambe idibanise nento ekuthiwa ziintekwane kubekho abathi nguNongamela iziziba. Asitshitshi gama ke olaziyo sikuchazela nje ngeli elithi umngcunube lona nguye uNongamela iziziba. Kungekudala ke siza kubonisa namanye amagama achaza kwale nto inye engumngcunube. Ibalulekile ke wena mntu olandelayo apha ekhaya into kubana uzenzele nawe eyakho i-research ungapheleli kule nto ithethwayo apha kuba kaloku apha siya kukrobisa, apha siya kugabulela nje zigcawu ukwenzela uba nawe uhambe uyofumana information e-more than le uyifumene apha kuba kaloku sikhula ngolo hlobo. Sozukhule if you rely on one source. Futhi sozukhule if ukhokhelisa inkani. Nantsi ke le nto sithetha ngayo uNongamela iziziba. I-scientific name nalo ke bakuxelele the common name ngesiZulu bathi Cape Willow. Kuthiwa nguMnyezane ke bathi umthunzi kathikoloshe bathi umngcunube bathi umwili ngapha emampondweni. Lilo ke elo gama ndiyabona le nto iyascrolla ukuba ikubhidile yireverse uyiphoze. Lenzani eliyeza ngokophando sidibanisile ke kule game. Ngokophando bathi ukuba ufumene iingcambu zomngcunube one thing we forgot to tell you ukuthi i-aspirin le kuthiwa i-disprin mosi aspirin is a medical name, i-disprin ke elo gama lithiwe yiloo nkampani. I-disprin le iphuma kuwo umngcunube. Njengoba umngcunube ususa usinike i-disprin nje u-good for pain. So i-stomach ache ke siyazi uba asinyangwa yi-disprin but le nto ukuba ufumene i-roots iyayinceda le nto kuthiwa si-stomach ache. Iphinde incede i-headache njengoba i-disprin uzayisebenzisa for headache uphinde uyisebenzise for flu. Igudi ke le nto ukuba wenza iti ifuna kufumana ixolo okanye ingcambu igreate wenze iti uphunge iyayincedisa i-headache kubantu abathi bafuna amayeza esintu anyanga i-pain. Kanti kwa ixolo eli uyakwazi ulitshisa libe yintsizi, ulithi sweswe apha phezu kwale ndawo umntu atshe kuyo, because kaloku le nto lena izawukhama kulaa ndawo itshileyo iphinde ibe ngulamild analgesic njengayo i-aspirin incedise kwi-pain. Iyaphinde le nto ibe ngumild laxative. Siyakukhuthaza ke wena mntu uthi ingakumbi wena mntu osebenzisa into enjengomacharcoal. Ukuba kukho lo mntu umnyanga usebenzisa icharcoal, icharcoal izawuhamba ihambe yenze constipation. Iyawubaluleka ke ubana ufake umngcunube kwibhotile yosela so that laa mntu angaqundi, kuthiwani, angabi ne-constipation. Ndilibele lona gama lesiXhosa. Xa sesidlula ke kweziya zabantu abakhumshayo, sisiza kwezi zabantu bamayeza. Le nto iyasetyenziswa kwizilawo. Ikhona imizi ethatha umngcunube ingcambu ibe sisilawo selo khaya, fakwe kumagobongo because ngumthi wasemanzini, laa mithi ifana nayo imidubi, laa mithi ifana nemikhoba, laa mithi yangasemanzini sisilawu ke njengayo imihlamba amanzi. Sidlule kumayeza okutsala, mhlawumbi nutsala i-customers. Wena mntu uthi unebhizinesi onayo okanye unifuna uthandeka nje kumayeza oba ube nomtsalane, kumayeza a-attractor izinto yangena umngcunube ingakumbi xa ukwazi ufumana ingcambu. Mandiyichaze nento ethi asinawo apha ekhaya at the moment, so ungawuodi at the moment. Andiyazi uba sizawuba nawo nini, asikabi nayo itshansi yokuya kwindawo enomngcunube uyowuxoza. So ukhangeleke kwezi ndawo enjengoma wena mntu se-Eastern Cape, sonke ndawo njengomacofi mvaba ngqobo nalapha abantu basetsomo bayazi uba xa ungena apha etown kule ndawo iba neziteksi zihlanjwayo, nantsi ibingcunube idwelile phaa kulaa brorho. Iyaphinda ke le nto ingene kumntu ofuna ukuvula amaphupha. Wena mntu uthi ubuphupha nje kamandi ungenangxaki but emva kwexesha elithile uyeva uba uvaliwe. Uyabona ke iza kuncedisa le nto kuba kaloku amaphupha siwavula ngayo imithi yasemlanjeni ixesha elininzi, not always. Dibanise naye uzibu lo abanye bacema nguNongamela iziziba, sithi ke thina yintoni, yintekwane. Dibanise nakuthiwa libhuma, ibhuma laa nto nge-English bathi cat tail, uvula amaphupha. Kumayeza okulwa izilwane khona ixhego lalindixelela ukuthi kwa amaswazi la uyakwazi uwasebenzisa xa uyoqinisa emzini. Andizungena ke because asithaki bathi ayasebenza la maswazi. Uyabona masi la maswazi anjani, ingathi into leyo tywatya usho umntu, ingathi imvubu. So bathi ke bayawasebenzisa xa beyoqinisa emizini. Sisathetha ngaye uNongamela iziziba. Abantu besiprofeto bathi ukuba ungumntu okwijeni yesiprofeto usafuna ukukhuphula, bathi yintoni ingelosi, bathi ingelosi mos, abantu besiprofeto ufuna ukukhuphula ingelosi ngala language yakhona ke, bathi iingcambu ziyasebenza. Uyafutha ngezaa ngcambu, uyaphalaza ngezaa ngcambu, uyasele ezaa ngcambu, qhubeke njalo. Kuthiwa isiprofeto esi siyaphakama ube ngumprofeti ophuma izandla. Andikho shoke mntana omhle ukuba ikhona nenye into abayifakayo, but batsho abantu besiprofeto. Funeka ezi zinto ke sizilandele ngoku abantu bazo. Ungamamela ubhele, ubhele akazinto ngezinto zesiprofeto. But ke ingase ukhomente wena othi uyibambile le nto, ukhomente apha ngezantsi ukwenzela uba abantu bafunde ukuthi ithwani le nto. Kwakwento zesiprofeto bakhona ke nabathethana ngayo le nto ekuthiwa yisimam umam kamfura, endicima mhlawumbi ungayifumana pha kwikhamfa because kaloku ikhamfa mos yiyo lisinike, I mean isimam umam isinike ikhamfa, so mhlawumbi ungakwazi naphayana kwikhamfa uyifumane le nto. Ndicima ke abantu abahle, wena mntu othi ufutshane nomngcunube khawujikelezele mani, khawukhangele ukwenzela uba ukwazi ukuzenzela ezi zinto ezincedayo. Siyazama ukuyichaza ke uba umngcunube one advantage ngawo yinto yokubana is not listed as endangered, because abantu abaninzi abawazi uba wenzani, usemninzi usafumaneka, usazihlelele unlike imithi emininzi ufumanise abantu bawuxoze bawugqiba noko umngcunube useminzi usafumaneka, zifumanele. Ukuba uthi awufumani, mhlawumbi comment apha ngezantsi ukwenzela uba abantu abathi banawo kubekho loo naniselwano okokuncedana okokuphoselana, kuba kaloku siyi-community esifuna uba ifunde, ikhule, incedisane. Siwuyeka njalo kumngcunubulale, camago.